ahe o e kaua I nā pāhi ke nihi ae lai ka lahe e Ana paha I kaliko Buahi lewa Ouka Aloha Aloha oe E ke ona nā noho I kalipo One fond Aho I a ea Until we meet again Aloha Aloha oe E ke ona nā noho I kalipo One fond Aho I a ea Until we meet again Until